Cyatetse n'umuceri cya kibire man kanze nkurye yewa reza nigende
aya
bongo
Nzanira bwa buroso bumese zaho ngaho gira vuba ariko mwana njye nari kubona umuntu wari unarumye ko ibyo byo kubyo urabijyana he kandi